ngiyafisa nje ukusho ukuthi kunokusebenzisana okuhle kakhulu phakathi kwamakhosi holi bendabuko amakhansela imiphakathi nongqongqoshe bonke esifundazweni saKwaZulu-Natal. Njengoba usubalulile ukuthi ungakhumbula senze u-ICROP enkosini uNdelo yakwaNdelo unkosi uShinga u-chairperson noma usihlalo kwi-province yaKwaZulu-Natal yobuholi bendabuko. Sila namhlanje enkosini uZungu la sizothi khona la bantu baseushabeni base Bashaweni bathole lezi nsizwa engifisa futhi ukubala ukuthi izolo bese sesikhaleni siyo besicelwe yi-legislature yaKwaZulu-Natal ukuthi ke sizoxoxa nge-means test ngoba bekunephalamende labadala la badala bethi khona mase be-means testwa imali yabo igcina ingasalingani so ukuya emphakathini sekwenze kwaba nesasasa nakwezinye igaba njengo-legislature nje besingazi ukuthi sisebenza ka eduze kangaka kodwa ngenxa yokuthi babona lo ICROP bayibona idingo zokuthi size kulezo zithangami noma kunama bill ekukhulunywa ngawo awabantwana ngoba abantwana abaningi bahola igrant nabo bayangenelela. Ngifisa futhi ukubalula ukuthi masila KwaZulu-Natal 4.2 million ohola ama grant abantwana abantu asebekhulile njalo njalo nalabo abaphila nokukhubazeka. Ngiphinde ngibalule futhi ukuthi kulabo aba 370 sino 2.1 million kuzokutshela lelo ukuthi izinga lokungasebenzi lingakanani. Njoba silane sizofundisa laba abano 75 noma u 70 ababuthakathi ababangasokwazi ukuzenzela lutho khona le grant ekuthiwa i-top up elingana nesibonelo sabantwana ukuze bakwazi ukuthi laba ababasizayo nabo kube khona bakutholayo. So kusiza kakhulu ngoba u-home affairs nje i-track ikhona njoba sizoya laphaya u-health ukhona njoba sazi ukuthi u-health sizoba nama-sites sizowalontsha la sisebenzisana khona nokubhaliswa kwabantwana ukuze umntwana nje ethi zalwa ethole isitifiketi sakhe inyanga iphele useyakwazi ukuthi athole ukudla uma wakhe amtholele nokwemambatha uma sinesiqiniseko ukuthi umntwana akanayo into yokuthi abazali bayasebenza. Ngicela futhi nokugcizelela iphuzu lokuthi siyalwisana nobugebengu i-fraud eyenzakalayo kuma-grant akaSASSA. Siyabobopha ama-officials maningi aboshwayo, siyababopha futhi nabantu abeza ngoba beza nge-fraud. Kuleyo kuvalwa kwezikhungo sizokhumbula ukuthi kwaqala ngo-2018 bekulokhe kwenzeka nje igaba ngoba sifisa ukuthi abantu bethu babe nesidima nesithunzi. Siyazi kube kwaba nesikhathi la abantu babebulawa khona ufika igebengu kulezo zikhungo bakhala abantu ukuthi uhulumeni safa saphele ikhuweni. Uhulumeni wasenza lolu hlelo ukuthi ake sizame sibone uma kuneyikhalo futhi nakhona uhulumeni ubuyele etafuleni ayoxoxisana. So sinazo lezi ngxoxo enjalo ukuthi ikuphi okuzosisebenzela baphephe isithunzi sabo futhi sibe sesigabeni esifanele. Ukhona umbuzo ke waba khona izolo ePhalamende labadala uthi kuyiqiniso yini ukuthi abelungu namandi abahola imali eningi kunabo yingakho bengabonwa ezikhungweni ezeyimpeshini. Esase sithi cha, imali kahulumeni iyafana abantwana nabebelungu bayayithola yasondlo sabantwana ayikhethi bala namandiya namakhaladi uma ubheka asikaze siyithinte loo nto kodwa ithema iqhamuka kubantu abadala esibizele eceleni ukuthi kuyiqiniso nje njengoba singababoni nje bengakhali bona ingoba bona bathola imali eningi. So siyafisa ukuthi kakhulu imisakazo yethu social media wethu sikhanyise lokho sikucacise nabezindaba ukuthi cha imali nje kahulumeni ifana kuwo wonke umuntu. Nabasebenzi bethu futhi benze isiqiniseko ukuthi siyaqhubeka siyafundisa ngakho konke noshintsho olwenzekalayo asibashiyi ngaphandle. Sibonke nje ukuthi umama uShinga uthe ma isihola la wathi cha ake sizobheka ngapha iHarding ngapha uGwini ngoba sisebenza njengo-district development model njengoba kwasho umongameli ukuthi kufanele masisebenza sibheke i-district yonke sisebenzisane nawo wonke ama-department kwi-district. So district model team usenhlizweni yethu ukuze useqhulwini sikumasipala namhlanje kunamakhosi namhlanje kuno-MEC kunamakhansela kunomphakathi kunabamabandla ngoba namasonto siyasebenza nabo kakhulu. Sijabula kakhulu ukuthi silethe insiza emphakathini ukushintsha iy'mpilo zabo.